Hey, ubongekile lonke niphathele umgosi wakamuva ohamba phambili. Ungakhohlwa ke ukupressa i-subscribe button ne-notification button khona ungeke uphuthwe ilutho engi-uploadayo. Kuthelevishini waziwa kakhulu ngelikaNjeza, okuyindawo ayilingisayo emdlalweni obukwa kakhulu kunayo yonke uzalo kwe-SABC 1, kodwa igama lakhe langempela uNkanyiso Makhaya, ongowokuzalwa esikhawini ogwini olungasenyakatho yaKwaZulu-Natal. Ngaphambili kokuba alingise kuzalo, ke waba ngumethuli wohlelo lwaka-ETV iCrazy Ear, lwethule iminyaka emithathu egcwele njengoba iqale ukulethulwa ngonyaka u-2015 kwaze kwaba u-2018. Wenze izifundo ze-public relations ongoye. UNkosinathi uxoxe naye kabanzi ngezindaba zenkolo. Umbuzo wokuthi ngabe likhona yini ibandla akhonza kulona, ubesephendula ukuthi yebo, ngikhulele Faith Mission futhi namanje ngisakhonza kulo leli bandla. Abesebembuza ukuthi uma kungathiwa awubalule izinto ezimbalwa ozithandayo ngebandla lakho, yiziphi lezo? Ubesephendula ethi, okokuqala, ngichaza ukuthi abantu besifazane bakuleli ibandla bamukelekile ukuba bagqoke ngendlela abayithandayo. Alikho icala kuvumelekile nokuthi bafake namacici enkonzweni, alikho icala lapho. Ubesembuza uNkosinathi ukuthi yini le yodwa ongathi ubonga uNkulunkulu, ikakhulukazi uma ubheka impilo yakho yonke. Uphendule wathi, uNkulunkulu ngiyohlale njalo ngimbonga ngethuba anginikeze lona lokuba ngibe umlingisi emdlalweni uzalo. Phela yisipho esikhulu lesangiphe sona. Okwesibili, ngithanda ukumbonga ngesipho sempilo angiphe sona. Babe sebembuza ukuthi ngabe sikhona isimo esinzima namanje abonga uNkulunkulu ngokumsiza kusona ukuthi aphunyuke kuso. Uphendule wathi, mina ngaphelelwa umsebenzi kwa-ETV ngathi ngisadidekile ngemuva kwezinsuku ezimbili lokhu kwenzekile, lwangena ucingo abozalo bengiqasha. Yisona-ke isimo esinzima lesi engikholwa ukuthi uNkulunkulu wangidabula kusona. Nkosinathi ubesembuza ukuthi ngabe likhona ivesi eBhayibhelini elimgqugquzelayo. Uphendule wathi, yileli litholakala encwadini yeZenzo 20 verse 35 elifundeka kanje, kukho konke ngangikhombisa ukuthi kumele ukuba nisiza ababuthakathaka ngokusebenza okunje. Nikhumbule futhi amazwi kaJehova ukuba yena wathi, kubusisekile ukupha kunokwamukela. Kumina leli vesi lingikhumbuza ngokubaluleka kokuba onomnotho angabalibali abangenalutho, kodwa kunalokho azifundise ukuphosa itshe esivivaneni, okuyinto vele ubaba nomama bangifundise yona. Abesebembuza ukuthi ngabe uma ebheka impilo yakhe uyeyamanisa nokukholwa, yini eyayifika emqondweni wakho? Ngiye ngibone ukuthi baqinisile abantu abashumayelayo uma bethi ukuvaleka komunye umnyango kusuke kusho ukuvuleka komunye umnyango. Lokhu nami ngikubonile kwenzeka empilweni yami.